Come on, babe. Come on, babe. Come on, babe.
Let's go.
Come on, babe.
Oh, yeah. Be face on the floor.
Yeah.
The major. Me jambo ringe. Kundu mukobwa mwiza. Kandi tuvyumva kumwe. Nigera mara maza. Twahisemo kubumwe. Kugira tuwa kurugo bwiza. Tunapendana sana. Tunaelewana sana. Kandi tubishimira Imana. Ndio yaduje tukabana. Ninachogituma binera kwishima. Muza na banyo Ndabe. Come on, babe. Bino tambuke Ndabe. Come on, babe. Bino nafise nganje. Kujia yoba nganda fise mwi wanje. Atambuka neza kurushu wanje. Namurabe. Amusane duwa. C'est toi que j'aime, c'est toi que j'adore, c'est toi que je considère. Yeah. C'est toi ma belle, c'est toi mon ange, c'est toi ma baby, et bien on sait. Oh yeah. Vous en êtes rien à voir, ni ouais, tu ziruka. Kukona wundi, je ouais, non, va chaka. Zokuye ni kino, chotumu yinduka. Mata hazi yo twavuye bahore kuko batuhava bakwara imitima twebwe dukunda nibya karo ruhore bizotuma turamba na mu buzima reka gutere chapa maso mugare kuko ni mwarabe nabi muzo hava mu buma. Come on, baby.
Yes, baby.
Bino tambuke Ndabe.
Come on, baby.
Come on, babe.
Oh yeah.
Bino nafise nganje kujya yoba nganda fise mwi
wanje. Nobody
atambuka neza kurusha
uwanje.
Namurabe. Amusane duwa.
Come on, babe. Come on, babe. Come on, come on.
Abatahazi yo twavuye bahore kuko bazohava bagwara imitima twebwe dukunda nibya karo ruhore bizotuma turambana mu buzima. Abatahazi yo twavuye bahore kuko bazohava bagwara imitima. We get to fund a new decade of hope. We got to make sure we're not alone.